abawagizi baffe essaawa mukaaga be twatuuse ngira management ya Freedom City beretesiteese nti fireworks kubanga Freedom City nzigale balina kufuluma mu parking bazirabe bamule badde munda kakati obwo obuvunaanyizibwa bwa Freedom City era neewuunya lwakiyo Freedom City kibanda bakuyita bakungu baayo.